Tokomaha ngā tāngata o te tira hīkoi i hīkoi rā i ngā huarahi o Whakatāne i te rānei. Ko tā rātou kaupapea hoamua ma me ūtoka ngā tūru Māori motuhake ki te kaunihera o Whakatāne o tira ki ngā kaunihera ārohe o te motu. He mahanga kaunihera ārohe e wānanga ana i tēnei take i tēnei wānei. Hei tā te pūrongo a Rapaera Tawhai, nā tētahi kahika Pākehā ōmua te tira hīkoi i arahi i te rānei, he kai ngākau nui hoki nōna kia ū tēnei kaupapa mō ngā tūru Māori motuhake ki tōna whakatutukihanga.
Ko te pae tawhiti e whāia nei kia tata.
Ko te ito kia hau nei, he whaka oho oho i te huna kai roto i te moana nui ātoi, kia pōti ai mo tēnei kaupapa. I te mea rā kai te hehe tātou kia noho mai, he Māori ki runa i te kaunihera nei.
Nō reira i whakakotahi ai ngā kainoho o tēnei pito o te moana ātoi, ki te hīkoi i te huarahi matua o Whakatāne, kia rongo ai te katoa i enei kupu akiaki.
Ko te Māori anō kai te noho i roto i te rohe nei. Nō reira i tikāna me noho tahi tātou ki te whakawhiti kōrero, ki te kimi huarahi e ana whakamua i tātou.
I mua tonu i te māpū ko te kahika o mua o ngā motu a Andrew Judd e arahi ana.
I'm not stopping until we make the change. So move over yesterday because tomorrow is knocking on the front door.
Kūaroa ia e kōkiri ana i tēnei kaupapa, i heke ia i tōna tūranga hei kahika i te korenga o tōna kaunihera i whakaai ki tēnei tono. E mōhio ana ia ki ngā painga o te noho tahitanga o ngai Māori me tauiwi.
So having come through as a councillor and a mayor and discovering the Māori world and the richness and diversity that they... culture brings to the table is hugely important. You know, councils, they're not just about roads and rates, they're about us as people, how we treat each other, how we grow communities together, and we can only do that if we're together. We can only do that if Māori at the table with us.
Nā te kahika o Whakatāne te pōti tuatahi i raua ki te pauaka i tōna whakaae kia tū he wahanga Māori.
All I can ask you is, please, get your voting papers and vote.
Ko te hiahia kia rongohia whānuitia te kaupapa nei ki ngā wāhi katoa o te motu.
Unfortunately, this hasn't been very successful around the country, but it is my belief that if there is one place that we can get Māori wards over the line, it's right here in Whakatāne.
Hei te te kaumaiwa o tēnei marama katia i te wāhanga ki ngā pōti. Rapaera Tawhai, te Karere.